Sears is the man behind the counter. To the woman who has come in, she is shaking her umbrella. And I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. Says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Da 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 da